Week 1, Wednesday. Tāwhaitia te reo e rongo ana koe. Imitate what you are hearing. Akona e nei whakatauki. Now learn the meanings of each of these proverbs. But first, listen carefully to how they are being said. Hohonu ka ki, pāpaku uaua. Okea ururoatia. Ito noa ana he pitomata. E kore a muri e hokia. Kia mau ki te tokanga nui anoho. Ano? Hohonu ka ki, pāpaku uaua. Okea ururoatia. Iti noa ana he pitomata. E kore a muri e hokia. Kia mau ki te tokanga nui anoho.